izina niryo muntu witwe neza kwa hunyuze hose uhasigi neza bakwise neza ineza reka kandi witwe karera kuko nibyo umutima wawurera kuberi neza ibineza neza biwuzuye kandi dusangiza twebwe abazubwiza umutima wawe ineza ineza happy birthday ineza happy birthday.